Tongo.
Jihar Kano a ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna na jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje sun amince da cire da kuma saukarwa daga kujerar mulki ta wato gundumar jihar Kano Emir Muhammadu Sanusi II. Me Sarkin Kano ya nuna rashin biyayya ga dokokin.